Ibiribwa bigizwe ahanini n'imboga vyaraduze ibiciro cyane mu gisagara cha Bujumbura aho twagendeye ku isoko ya Kotebu umwe mu bo twahasanze avuye gusuma kuri uno wa 2025 ntwarante avuga ko bitariko biraborohera kubaho
je maze kuzunguka ku isoko zitatu tuvugana mvuye mu ngagara mvuye kurondera itomati itomati zarazindi itomati zarazugwa 30,000 uzigeze kuri 45,000 Aure nazinazindu sana kona game gatone kandi ni kuvuga aure sinashize ngo iyo ndifata deplacement nkariha byari kuba ari ibindi aure twaje gusuma turuke nabavyeyi igitunga baragura 45 baragura 30 basanzwe kigwa 45,000 ama toya reka tumanuke ku isoko ngo ikoteye uturaye ko ngira tubaba dusanga ibiri hasi kora iyo twovuga ko mungagara yo biri muri carte mwatuje dusanga aha aho bibyaronyutse ibintu byarazimbye itomati yarazi aha nta nzihari itomati baterekera 5,300 nkubuga itomati imwe gwa rugwa turasa uburuko rugwa 700 ibintu biragoye cyane ibintu nka mu isoko birazimbye gose
agasaba ko abo vyega boraba ingene ikibazo c'ubuzima buzimbye co toregwa umuti
dutakambira leta dutakambira umubyeyi wacu leta nyakubaha president we afise ubaje ko kuvuga ijyanyuma ku byerekeye bino bya transport kuko transport ikintu cinja cyose cyaduze kwa transport igitoro cyoboneka ninge cyatangura kuboneka transport cimanuka
ibiciro bikaba byifasha uko mu gihe bamwe bamwe mu badandaza batubwiye ko nabone badatahura igituma babirangura bizimvye kandi bimwe bimwe bisanzwe byeze.